Education is the key.
Usadlala wena mntwana. Ifuna impahla zamu zihlambe. Nqa.
Hey, hi guys. Hey, indaba kaBuhle andiyazi guys, khanisa nguleni. UBuhle umama umenzisa yonke lento mhlambi impahla iphekisisi. Khanisoni nimhlambi guys.
Molweni.
Molo
molo molo nyana unjani? Yaphila kunjani mntu umama kama tinda.
Umama lo. Funi bande dibelele imali zakhe mfana.
Eh.
Ngazi ndabiphelele na umnike lo mama lo uyathakatha man.
Hayibo.
Ungamxelele kanje uyathakatha.
Oh.
Unike le mali andifuna ezapha kumne mali. Hey. Fan, ena. And afune bantu eyimali yakho yayibo iphelele ungayityi le mali.
Hayi khululeka mntu umdala.
Sukumnike, nawuyityile asoze ndilale nguye. Ya, thatha ke mfana umnike. Uthi ndiyabulela kakhulu. Eyi, andilali kulo mama yadakada mani. Thatha uyiphathe kakuhle mfana.
Okay.
Ungayityi, eh?
Hayi ngeke ndidla, ndidla imali zabantu.
Hayi ke. Kuhle ke mfana ube right ke.
Danki, danki.
Ndifuna ukulala ubuthongo namhlanje ndixa wambise le mali.
Okay.
Ya.
Yo, ndithe ndawa. Akusobuhle nalwa. Hayi bo, ungathi uye nje ubuhle lwana. Yho, hayi, bazithi. Yo. Hey, siyam. Ndithe ndabona nawulihle ndiwa. Yho, yho, ubuhle ndiwa. Hey, yho. Hayi, kanzi manolukhulu. Hey bo. Hey, mntwana, zapha. Zapha, zapha. Zapha, mntwana.
Dar. Eish. Hayisem phepha makaka manje. Yo. Nanga kuphi lo? Eish, umuntu phethwa makaka manje. Yar. Kwazi ukuthi uziki uphi inkomo zami.
Hayi man.
Ayibo. Imali ukuphi manje? Ayibo la makaka ayithathile. Shit. Yarr.
Zapha mntwana. Mai. Mai welo. Uwe lona buhle.
Eh
buhle.
Ma.
Hayibo intoni lo, intoni lo buyifihla pha?
Impahle zama.
Uzifihlela ntoni mntwana impahle?
Zobuya ndihlale manje besikolweni.
Eh mntwana nam. Njengoba ngoku ungathi awunawo neuniform ephelele, ijezi yodwa, akukho sihlangu, akukho kausi, imise ndingayazile oyinxibile emihle. Awundicelele mntwana nam, uphile iphi buhle? Ndiyakubona ngoba ingxaki yakho yesaba uyichaza kumntwana nam. Ngoku thatha nansi imali yomkhero uhambe uye esikolweni. Impahla zakho ezo zibeke phansi, ngiza kuzithatha ndiyokuvasela.
Hayi bo. Amanikini kinana lamavukuvuku. Mai, mai. Hayi bo lomfazi bobha kangaka. Kanti unempahla ezimanikini kibheko amavunqele. Mai, mai, mai. Hayi bo. Impahla akabe cha phambili. Uzenza bhetele kanti unamavunqele empahla. Mai ebawo. Yo, hayi ndiyahlulile lomfazi. Hayi bendingamazi ba kanti ezicha phambili kangaka. Aga unxiba amavunqela impahla ezigugile zonke. Hello. Yena ongenile. Awukuzapha indaba ihlangana ngamehlo omfazi ukuzobona izinto apha. Awukugijima apha nongenile. Ukuzobona izinto izimanga.
Hayibo mfazi ngithi mandizosabela.
Mai, sowufikile mfazi.
Sendikhona.
Hey. Hayi awukubona izimanga. Nazi impahla zalo mfazi ohlukumeza umntwana. Kanti ehleli nje lo mfazi, mfazi unxiba amavunqela wempahla. Uyazibona la. Hayi sibheke nawe thatha ukujonge nawe. Amavunqela uyamhlukumeza umntwana ngapha kanti akukho into ebhadlile kwakuya yenzayo lo mfazi. Hayi ndinqamile mina. Wena ubona kanjani kulesi simo?
Ye mfazi. Uyabona mna into engicingayo masivele sithatha ubhuku hey sivele sizifakele ubhuku ezibathisi
mai uyabona ke ndikuthanda mfazi ndikuthandela la maplan uyabona ke liplan ozenalo ndiyalithanda ndikuthanda mthanda la macebo wakho lihle licebo zenalo lowo kuba kufuneka aziqhishe azigwimbe azigwimbe ekhawuzelelwa eve ngoba kukuhlungu ukuhlukumeza umntwana ngoba engamzala ngengaso wakhe akusoyiyo ayisoyiyo
yile nto ke mfazi ndithi ke masivele sizifake wena mfazi sisize neke zomepha ezimpahla zalo mfazi athe fika nje athe fika ezinciba kube kunjalo
kulungile mfazi
asize neke ezimpahla zakhe uzawufa seneke
Abasevana sonke la inkunjeni.
Sivana kanjani mntanam ngoba
intanama sizokwazi ukuvana umncuncu ngaka. Kwasenkundleni uthwele umncwazi sizokumamela kanjani? Abeze emva kwakho bazolandela njani umthetho?
Ufuna ukuthini ngondi zonceda nina apha umncwazi awuthethi ndawo
hayi unyanisini useunyanisini ayikho leyo yakho
ngoba umsebenzi thina sanake simohlela kulo mntwana thina sifuna umsebenzi thina ngoku nani yasimohlela kulo mntwana uze nombama kuzisa umsebenzi mina nithethe yeyo
nawe ulikhona hayi ngoba
thina sifuna umsebenzi
apha nomntwana yadelela no
Pazi noba apa nizemi ngwazi noba nizemi mthindini okuqashwa ngifuna nto
le Uhlala udelela mntanami uyadayiwa kwayileto yakunothu hayi ayikho hayi nalomo msebenzi ukatamba ayikho kwaleto ithethayo
Kani mmamele bomama
hayi hayi ayikho mntanami hayi ayikho leto sinizela ayikho hayi tata
yini abantu abantu
bamntanami ukuphela bamama abafuna umsebenzi la uthi ayifuna
wena mmamele
bomama ngilandile ngilandile bomama
melanga Uba ulisephe, chin, 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 yo mama. Uthetha bondi, uzwazi intwana. Kwenzeka ntoni mama, uthetha.
Nayi, mama, mina ndizenge le ndima eparafini. Ndizenga le ndima eparafini, kuthiwa ndiphumile kwivota zilula.
Nayi, mama, uze eziparafini noba uzoqashwa apha, mama.
Hayi, ndizenga ngeparafini, nomqashwa ndiyawufuna, ndiyayifuna yonke into. Kuthiwa yonke into ilapha kwiphupha.
Ukurhawuzelelwa oku yena urhawuzelelwa makutheni sithetha nento ozorhawuzelelwa apha kwakhe
ngomsoloyaqa